Kei te māharahara ngā mana whenua o Ruakaka, kei raru ārātau mahinga kai I te turuturutanga o te kōhinu I tētahi ngongo kōhinu. Ko ia ko te ngongo kōhinu e whāngai hinu ana ki te maha o ngā waka rererangi I Tāmaki Makaurau. Ā, hei tā Refinery New Zealand, ko tōna ono te kau mano rita o te kōhinu kua turuturu mai I taua ngongo I tēnei wānei. Kei a Ripeka Timutimu te pūrongo.
He waimari e te hunga nei e wehe atu ana I a Tāmaki Makaurau. Engari kaore te mana whenua ki Marsden Point te waimari e ana I te turuturu mai o te hinu ki reira.
The Ruakaka River is quite close by and there's an estuary there with mahinga kai. So it's an important area for us.
I tērā atu rāpare I kite I te turuturu mai o te paipa hinu mai I Marsden Point ki te waka taunga rererangi o Tāmaki. E aikia Refinery New Zealand, nā tētahi mihini kari te paipa I pakaru.
Absolutely no risk to the public, let me reassure you again. This is far away from the public and it is jet fuel, it isn't very combustible, absolutely not a health hazard or any other hazard.
Ahakoa he whakaetanga ki wāinga I a patu harakeke me Refinery New Zealand, kaore rātou I te tino mōhio ki te nui o te raru.
We'll be wanting to have input into the remediation plans that they come up with, and we're also wanting to get on board with the regional council and make sure that they're keeping us up to date with their monitoring.
He rua te kaumāwhitu ngā haerenga kua whakakorengia me te whakapae ka pērā rawa te āhuatanga mo te wiki nei, ā kua ara ake te kāwana.
Said that they believe that they will be able to start having fuel to Wiri between either Sunday or Tuesday next week.
We'll be expecting the refinery to meet with us and to discuss what they go, how they can satisfy us that this isn't likely to happen again, and what is their maintenance program for the pipeline going ahead into the future, and how are they going to ensure it's protected from any activity that might damage it.
He wei e whanga mai ana ngā tira haere me patu harakeke anō hoki, kia whakatikatika anō te haere mā te hapori katoa. Ripeka Timutimu, Te Karere.